Mr. President, it is very important to listen to people. It is very important to listen to people. We lead these people. Na kujiweka chini, tusikia vile watu wetu wanasema ni kitu ya maana. It did not have to get to this. Lakini hapo tumefika, tunamwachia Mungu.